kwisekeza hari sa ubutungane kumenyesha makuru wa radio gicane Florian Irangabiye abanye agata yakazi na muntu eka n'abarundi ndiri bafunzwe batirivyumviro byabo iryo sekeza ibimisi yose kwa kabiri twise wa kabiri w'icyatsi kibisi twese hamwe duhanira uburenganzira bwa kiremwa muntu
ni bofisi niongere umenyesha makuru murundi yahunze kuri uyu munsi wahariwe gusaba ubutungane n'irekugwa rya Florian Irangabiye nteyakamo ubutungane bw'u Burundi ngo bwiyambike umutamana bwiyambika agashambara bumurekure afunzwe ku karenganyo afunzwe ku vyagije vy'ibinyoma bitanafashe biteye kubiri n'amateka n'amategeko y'u Burundi ntabangira ko nsaba ko yorekugwa co kimwe n'abandi barundi benshi bagorewe mu mabohero atandukanye ayo mabohero kandi uno munsi akaba agowe n'ikindi kibazo cyo kuba abantu bagenewe gupfungirwa muri ayo mabohero bararenze cyane igitigiri batezwa gupfungwa n'ukuvuga ko ugupfungwa mu Burundi uyu munsi no gupfungwa mu bintu bitabereye ubuntu bitabereye kiremwa muntu u Burundi kuba witwa ngo urapfunzwe si cyo kimwe n'ahandi hantu mucanke mu bindi bihugu hose abantu baba bapfunzwe upfunzwe mu buzima bubi cyane abamaze gupfungwa barabizi n'ubuzima bubi cyane bubi atari washobora kubuvuga dufata ko ari imbere nk'ihohoterwa tugasaba rero ko abantu bose bapfunzwe bazira ubusa abantu bose bapfunzwe bazira ibyiyumviro byabo ko borekugwa hanyuma ahubwo hagafatwa abantu bagirizwa kwica abandi bagenzi babo kandi uyu munsi bakingiwe n'ubutegetsi abantu bagizwe kunyuruza abantu bakagenda mazima yongo bakingiwe n'ubutegetsi kandi bariho birirwa baravugwa n'amashirahamwe atandukanye abo bafatwe abo birirwa baracyoza abandi birirwa barigisha urwanko abo birirwa baranyuruza amatungo ya leta kandi bakingiwe ikibazo n'ubutegetsi ntibafatwe hanyuma bapfungwe abantu ataco bagirizwa abantu bazira ivyimviro vyabo abantu bagirizwa ibintu ubona ko ari ubutegetsi n'ubwo butungane buriko burafundikanya barekugwe hapfungwe koko inkozi z'ikibi inkozi z'ikibi kandi ziriho mu gihugu murakoze
Igicaniro igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwa mwe buranga barundi.